amawulire gaagano nga gakutuusibwako Yusufu Salim. Abayimi ba Goodlyfe Radio ne Weasel bwe twogerera baliira ku nsiko omusasi waffe kaaga kwenkujjo.
Mangoma gange gapukwa nsensalwa songa manyi gange lwacho yagala okufuna mangu oyagala bineme ebyange byononeke abaguzi baduke firwe gonyumibe
Uganda bawukana esanga betomera na kandi